baptized with the blood of Jesus.
For niki kila moja wetu na damu ya Yesu Kristo.
I charge over this service.
Baba chukusukari wa ibada hii.
It is all for the glory of God.
Yote tukufu wako.
In Jesus' mighty name.
Jina la Yesu Kristo.